yokwesona obulungi wekoba namalaika ebyonno byewekoza binjamula fuka nompola bambi tompalula bidemunera binkolera wadde binega binjamula wabula olina ekipawa ulina effumu mutima wenyini